Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zunga ngishilana, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zunga ngishilana, dawuyami, alikulana, buso wami, awukulana.
Ilondoloze.